Ma nitwa gusanze ngaha wari
nare mu cara bo kurondera karasiyo kabana
uvuze kurondera karasiyo bari abantu bacha badahura ati kumbe ba mama rero ashobora kwirondera ashobora kurondera nge nabaho kurondera karasiyo kabana wari ukora iki
saba
Ugaragaza gusaba
ko ndasaba ndasegerereza
amena na kanvelope sinzi
kanvelope ico gitenge ni yashatse ko mwambara mukabegwa nk'abavyeyi mwavyaye mugaheka hama arabona ko uzokenera n'agasabuni uzokenera gaceru gaburira abana uzokenera kugashonesha ukambara araguha n'akamvelope kazogufasha mu minsi itari mike kuko akamvelope kari ngaha udufaranga turi muri ya envelope turafaditse tuzokumaza iminsi uzomara iminsi uruhutse gato mu nzu utasubira kuja gusegerereza
Isaac TV
Okay, 1 2 1 2 1 2 kunze ba Isaac TV nkuko mubizi nkuko mubibona ni igikorwa twiyemeje ni kugwa twemeye ko tuzoguma tugikora kandi twama tugikora twarabananje tugikora je nitwa Isaac Classic ni Isaac TV televiziyo yanyu mwese mukunda nukuri wewe sahuri mukudushikira mu gupartage ibiganiro vyacu tuzikora ba partage bahana hari ibiganiro tutabazi nukuri mushaka kwa mwibaza yuko tutababona cyangwa tutabafise ku mutima ariko muri abantu biteka bicuhero cyane iwacu ba Isaac TV trending guy kaba number one on trend nuko mwese mubigira mu ruhara so ndabashimiye cyane mvimva mutima ndasaba yuko kino kiganiro cyo kiraba ugipartaje kubandi ukiyereza kubandi kugira tubandanye tumerwe neza cyane uno musi rero twagurutse muri ba mujyango twababwiye nyuma kuva kuri mama hariya ibubanza uno musi twahisemwe gufatanya urugendo kubandanya urugendo rwacu tuca tuza nyene kuwundi mu mama of course twize koresha igenero haize nk'amezi atatu amezi abiri nimba nibagiye twashize kiganiro kiyo mama tabona w'impumyi ariko kandi afise abana abaye yarabaye ubuzima bubi cyane ariko nyuma ngaho inzu yaramuguye ko ari araronka handi hano bamuhindaro urumva twagirira ahantu aba uno musi rero twagirira nawe kandi kuyaga nawe umuravye ingira amerewe ingira ameze ngo atakwara mu mama nyine ameze neza ariko muri we afise byinshi bimugoye afise ingore nyinshi zimugoye wanashima mu gutembera arinda gufatwa amaboko ndi kumwe kandi na ansila nyene kugira abandanye nyine dufasha gushikiriza uburyo cyane ubu ibyo baba barungitse ni wa mudamu nyene ni fidela nyina mu cyo America niwe nyene yahisemo yarabyiganura arabibika ati nanje nzogira kabona action ngize kuri no miryango rera cyaravuga ati none muvyeyi ndamugaruke koko no muvyeyi nk'abandi bavyeyi soreka ko ndangura mukumura mutamama ni sawa
ni sawa ndashe
amakuru y'imizi
ni menta
kuvugya munsi kuja kuno mwanya umerewe gute
je ndashe mase ni dogo kabiri kose gareka mbanze kubashimira ko ntumunyita nuko ntumwanyitwararitse imana ibaheza gena yego
murakoze cyane mama nitwa gusanze ngaha wari
nare mu cara bo kurondera karasiyo kabana
uvuze kurondera karasiyo bari abantu bacha badahura ati kumbe ba mama rero ashobora kwirondera ashobora kurondera nge nabaho kurondera karasiyo kabana wari ukora iki
saba
ugaragaza gusaba
ko ndasaba ndasegerereza
akazi gusigiriza ariko kaguruka iri inzu niko kavuza abana
yego dose nige nivyo bimfasha habwo ndashimiye nabantu bamfasha imana ibahezagira
nene mama arabona ko ndakuvuga ati abantu bakunda gusigiriza afite ingeso zo kudaheba inongeso bizo bivuga ngo biva ku ngeso wewe bivuga ko
oya ntibiva ku ngeso nkanje ndasaba imana nk'ikintu cyo mpumura nanje no dandaza singeso no kubura ko umuntu agira ni singeso none nkanje mfise abana batanu bona no cambaho gute
none aho nyine none ico kogwa cyanki bibaza ko ari giki cyo kugwa kugira akazi guhagarike ibyo byo gusegereza
ndagahagarike nk'uwompera akazi umwana karonka akazi kafatika jeno kuma hamwe nkicira kubera nanje ndacoka ndaruha kandi ni nagasuzuguru ibintu byo gusegerereza nta mugesha birimo
nta uvuga uti abana bawe baronka akazi ibyo bakora kugira bagutunge
yego
okay sawa reka nakira nsila ramuzi ndika reka tumwakire maze nawe nyine kumbe ashobora kugira ibyo akubajije sinzi uyu numushitsi nakuzaniye twarungikanywe utuntu duke tuzagushikiriza umwanya ariko ndibaza ava yuko byose biba ipfoke tuyage kwanza abe kiya
shemere abamfashije mwaka kijya kiganira bacumva kijya kiganira
kigano cya mbere hariho ibyabaye
yego hariho ibyabaye umuhungu w'umunyeshuri yiga muri Kenya aba muri Kenya yaragize ikintu afasha amaze kumva kijya kiganira numvise antelefona nokuri haragize ikintu amfashije cyane kandi narashimye Imana imuhezagire
byo byiza kutumenya icyo gufasha
n'amahera yandonge kya amahera ibihumbi mirongo ine ariho n'undi mu mama wo hanze nyine w'umurundi yambwiye yuko avuka mu buye muntu nzenya aha muri jabe yarandonge kya amahera ariho n'undi avuka kuri tremenisi nawe nyine yarandonge kya amahera ariho n'undi umuna umufaza wa Natasha yarandiheye igice cy'umwana cya mbere cy'ishuri
none mama ibyo byose ayo mafaranga cyo yakoze
naraguriye uduhuza abana kubera atampunzi bari bafise ndabagurira n'uturato hanyuma nca ntanga vase y'inzu abankoye hajya Imana ibahezagire
ndabona ahantu uba ndahabona none aha naho aho urabona ko ubayeho neza ni icyumba ni salo cyangwa ni icyumba
ni icyumba na salo
ni icyumba na salo mbana batanu harakubumba neza
nogira gute none ahubwo ndashima imana yankuye hajya ahantu imana ibahezagere cyane ndande mu gahinga nkavuga ati noneho ndasanga abana ikizo cyabaguye ko buryo umutima wasubira mu nda ngeze mu bana
Ansila kumbure wamwumvise mama reka kumbure nawe tugira icyo tukubajije ni bon wamwumvise mu majya mu makini giki tumaze iminsi tugendana mu bintu bitandukanye byo gufasha nk'ibi ni giki uri kuriga muri ibi bintu muri rusange
icyo ndiko ndiga muri rusange nuko mu buzima bw'umwana w'umuntu nuko icyiza icyo twaremewe jewe naremewe kubera wewe nawe waremewe kubera jewe ikiryoshe mu buzima ni ugufashanya icyo uruta umuntu ukakimufashisha ntacyo bitwaye atari umugisha uba uri kuranyakura ntacyo bitwaye guha umuntu ikintu umurusha kuko imana iba yaragushimye kugira ngo ugire icyo umurusha ni ukugira ngo ugire icyo ukoze rero nibyo maze iminsi niga cyane hari igihe umuntu yicara irevure twese dufise ibibazo nta n'umwe adafise ibibazo mugabo hari aho ugera ukavuga uti uyu ndafise icyo namufasha rero kugira uwo mutima wo kugira icyo umufashije ni byiza kandi byongereza iminsi yo kubaho ego
okay Ansila niba mubizi twaramye twamaze kugendana henshi vraiment hashoboka twari kumwe kwa Adrienne twari kumwe kuri rya mama hariya mu bubanza none musi ngaha twaje Ansila none musi tumuzaniye iki mama ubu naho
umumama wacu tumuzaniye umwambaro urabona ko ari umuvyeyi kandi umumama begwa n'agatenge abigwa n'agatenge umumama yitwa Fidera yarabonye ikiganiro cyanyu hama agira umutima wo kugira icyafashije ni kubwiyo ntumbero rero kuba turi hano twazanye uwo mwambaro nakandi kabahasha kamufasha mu buzima bwa misi yose ngira ko ndanamubaza mbegaga mama mwarakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwanyu
yego
musengera
dusengera kuri Pentecost akwisoko
ah mwarabatijwe mu mazi menshi
yego
aho bica binyorohera ko tuvugana neza kuko imana murazi ko ari imana ifasha itabara umukozi w'Imana niwe akunda kutwigisha gitwaza avuga ngo nta hantu habi Imana itokura umuntu nta hantu heza Imana itoshikana umuntu bisigura yuko aho muri ubu muhashimira Imana kuruta aho mwari muri ejo
yego
niko bimeze
yego
Imana ibaho umugisha none hariho akabazo nshaka kubabaza hariho ico umukozi w'Imana Isaac yababajije ngo mbega ugira nk'akantu umuntu akagira nk'akantu bafashishije mbega kuja gusegerereza mwo biheba muca muratubwira ati nukuri twobiheba mugabo umwana wanje agize icaronka kora mbega mwe mwiyumvira yuko ico yokora co tuma muheba kuja gusegerereza co bari giki
nk'Imana yo dufasha akaronka nyene nk'akazi iyo shobora guhuriha nk'inzu cyangwa akabona arari hinzu akabona turaronka rasi jeno cyane cyane nk'atekereza bona ko ni imyaka iri mwirandega ndimwe ndakura nanjye sinabishaka gusazira mu ibara rangenda nsegerereza
umushahara ungana gute umwana yo kwakira kugira uvuga ati umushahara uronse iyo zarafasha byinshi mu rugo ni nk'amafaranga ngana gute
Je dovana nkeka nkugomba kumuha akazi nyene niwe
bocha Aba tangaza bwa ati genda ndo muha akazi ko kumuhemba 200 ku kwezi 150 ku kwezi skara kwi
Oya naho yo muhemba nk'amajana 3 je noshima cyangwa nk'amajana 4 noshima imana yo bibikoza
Ah uri kuvuga ngo aronsa ko kaza hembwa yo mahera wewe wocha wicara muhira ukaruhuka nk'abandi bavyeye kumva ngo fisi umwana anzanira yo mahera ku kwezi
Yego
ikindi kibazo nashaka kubaza mbega uwo mwana uvuga yuko yoja gukora ako kazi urafise umwana akwijiye iyo myaka yo kuja gukora ako kazi
yego ndamufise
umwana wawe w'imfura afise imyaka ingahe
18 n'uwo yibye
numuhungu yarahejeje kwiga
ntibyinjira neza mugaba yize ibintu by'imyuga hakwabuyengera
None mbega uwo mwana wewe kuvyerekeranye no gucuruza ivyo vyo bishobora
yo bishobora none ko azi kuharura yo bishobora
none gucuruza nk'ubu ari mwebwe mukora ataja gukorera umuntu ubona nk'ubu umuntu akubaje ati ushaka gucuruza ibiki umwana wawe two mu mutahe acuruza ibiki wewe wumva ivyo yoshobora uwo mwana wawe ive mukuru yocuruza nk'ibiki
korangura nk'ibiharage n'umuceri cyangwa amapfuta nivyo byunguka n'ingoga cyangwa nivyo binasohoka ibintu by'ibirirwa birasohoka cyane
ah okay aho ni vyiza rero gusaje we igikuru cari gitumye nza kubarondera n'ubutumwa bwanyu narinda bafitiye bwarungitswe n'umukozi w'Imana w'umumama mugenzi wanyu yababonye akavuga ati jewe ndafise ico nshaka guterera ego sishobora kumufasha ubuzima bwose muga ico gito co musunikira imisi kabiri iriyongera n'imisi yo kuja gusegerereza ikagabanuka kuko hariho amajoro yagiye arakuramo imana ibaho umugisha
Okay, mwavyumvise rero
na Natasha yarampaye gitenge. Imana imuhetagere cyane.
Okay, sawa ndibaza mwavyumvise mama.
Ibanzaniye ibifungurwa. Imana ibahetagere. Umwe yambwiye ko avuka ha mu kigobe. Ubundi mengo yambwiye ko avuka mu kabondo.
Burya nsila hari ikintu nabonye nta kintu kiryoshe mu migenzo y'ikirundi twese turabizi nta kintu kiryoshe nko gushima umuntu ashima burya n'umuntu wumva neza yuko ibihe byose ariko ni sa voilà ibiri ko birakogwa abona ko umuntu naho muha ikana mbiri 2000 abona ko hari cyagaciro muhaye voilà ukimuhaye gikeneye nico nabonye kwa mama nga bose ni wamuhaye 10 yo muvuga mushimira eh ni kintu kiza cyane rero ama partner gishimye cyane reka tugushinze mama ibyo bakuzaniye ansila vuze ati bakurungikiye igitenge numu mama ari muri America yitwa eh gitenge kiza we mama urazi nk'iki gukoze maga costume nk'akiwanje byo bya bitese ariko ndabana na mama nawe nga kizombera cyane mama ntacubona ariko ndibaza neza yuko kizo urachumva munoki ni gitenge kiza cyane kinazinje vraiment kiri mu rugero burya igitenge kiri mu muzu ziza gaciro cyane iwacu okay hamwe na ka envelope sinzi
envelope ico gitenge ni yashatse ko mwambara mukabegwa nk'abavyeyi mwavyaye mugaheka hama arabona ko uzokenera na gasabuni uzokenera gaceru gaburira abana uzokenera kugashonesha ukambara araguha na ka envelope kazogufasha mu minsi itari mike kuko aka envelope kari ngaha udufaranga turi muri ya envelope turafaditse tuzokumaza iminsi uzomara iminsi uruhutse gato mu nzu utasubira kuja gusegerereza ivre nibishobora kumara ubukene bwose ufise mugabo birungunganya mu buzima bwanyu rero abana bazogufasha kuko urabona ko mwe ntimubona ariko bazogufasha kuri utuna turiya ushobora gukenera imana iguha umugisha
kanshimire uyu mama ya abenzani imana imuhezagire kandi aronke ibindi aronke byinshi aronke byazotanga ibindi
byinshi ndirakonza mama gato asila mama ntabona kandi amafaranga burya ashora kumubwira igiti gitari cyo sinzi ko byo byiza kumubwira
nibaza yuko umwana wiwe mukuru ari hano ariko aradukurikirana imbere yuko tuva ngaha aturaza kumubwira aze kumenya igitigira aza kuba kumubwira aza kurabamwo kugira ngo ni 500 birimwo ego
imana ibahezagere kandi emashe imana itisubitseho mukuye aronke ke ibindi bisombi bi
rero 500 namutahurira
ego mutahurira
cyangwa mucyo ni yarage bidanda ego cyangwa zo shujaga mu kugushonesha igitenge kwanza
ndobanza nshonesha gatenge nambara
Okay sawa ansila jere kana gushimira n'ukuri wakoze mbe wa mumenyu ansila wewe
ndamwumva mwijwe mugaba nk'ubuduhuye mwibarabarano akanyibwira nca ndamwumva kandi tu ni umwe yama imuhira
ushobora kuba waramwumva ariko utamuzi uyu ni wa undi arimba yandirimbo ni mureme
Ndiraga kuririmbira ubwo nagenda ndirimbiye gato
Era kuririmbira asika jaku
Ni mureme chuti ni mureme tuzomubona uwo mwami mwiza ubufuvyi ndese n'ubupfakazi Tuzababa tushisezeye.
Amen. Nice kabisa. Ansila burya wiyumva gute iyo uhuye na bene gihugu bato nk'aba bazi indirimbo zawe silver play.
Murakoze cyane. Ndanezerwa kuko mba mbona yuko igikorwa nakoze cyagize impact mu mitima y'abantu kikabafasha. Birantera intege zo kubandanya gukora kuko iyo uri kurakora abantu uri kurakora ikintu abantu bakagikurikirana kandi kikagira ico kibafashije ari objectif yawe yari iri muri wewe urumva uko bagusunitse ukumva kuri kuregera imbere cyane
nice ansile urumva rero wewe objectif ni kumaremesha abantu umve ko mitima bani bemeye murutse voilà niyo mpamvu niyo ndirimbo iremesha benshi cyane urako na mama umuririmbye nuhere kuri akacyarira urumva ni ndirimbo iri emotionnel cyane ukuntu so reka ndagushimira cyane mama akajambo kagasonika rugiye gusoza kigani
akajambo ngiye gusozera je ndashimye aba bavyayi banyitwararika ariho numu mama ko musaga yama yanyitwaritse cyane iyo nkeneye kaye cyangwa yagize nkabura nka karasi iyo ndamutelefona nkabwiye ati je umunsi byangoye akambwiye ati tuma umwana ndamuhe yitwa mama Regisi imana imumpezagire cyane kandi namwibahezagire ndashimye cyane no kuri imana izibahezagire
nakoze cyane ansira namwe akajambo gasonika ruru
akajambo novuga cyambere cyo ndashimira uyu muvyeyi yagize uyu mutima kuko uyu ni wa mutima wari muri Kristo Yesu kandi mu mico y'ikirundi nivyo twagishijwe abarundi bakera bama basangira basangirira hamwe utwo bafise rero kuba yaragize uyu mutima wo gutanga kugira ngo asangire n'abarundi bene wabo batari kumwe no mu gihugu icambere c'Imana imuha umugisha nkangurira n'abandi bantu n'ukuri nabivuze no mu ntango ivyo kujya bijyoha bisangiwe gitufise ubona kurusha mugenzi wawe mufashe ntaco bitwaye ataruko uburi kurirundaniriza imigisha naho wewe Isaac iciza wakoze udashobora kucamura umwana wawe azocamura tukore kugira ngo tubandanye kubaho neza tubandanye kumeregwa neza nico numva nobwira abantu kandi nshimira cyane abarundi baba hanze barabikora neza abarundi baba mu Burundi barabikora neza murazi ko duherwa kuri aba Adrienne twari kumwe n'abana bakiri bato ariko muri 5000 afise 2000 afise 10000 afise akayishira akayizana tukayishira hamwe tukasunika umuntu tukamurihira n'inzu kwezi kumwe ivyo Imana iravyandika kandi kabitwibukirako Imana ibaho umugisha
murakoze cyane rero muravyumva yuko amateka kuyandi niko bimeze iyo yikorandikisha amateka mu isi no mu ijuru hariyo abari ko ari yandika uko biri kose reka ndagushimira cyane nawe wanditse amateka mu kudukurikirana ariko kandi wandika amateka mu gupartage kino kiganiro ishe ku benshi bafite amagrupu ya WhatsApp bafite ama Facebook bafite biki mu bikore mu partage ibiganiro bishike kure cyane kugira ino miryango ibandanye ibonwa na benshi maze igarukigwe na benshi shobora kubura amafaranga utanga ariko ayo mayimbi ya urabishye kiganiro ka partage ku bandi birakwiye kuba rishikanwa uri kuratanga ku mana so reka nabashimire cyane namwe twashikanye ibyo baturungikanye reka ndamushimire cyane inde fidela pardon ya kazina kiga makancanga reka ndamushimire cyane fidela nawe nyene yakoze ikikorwa cyiza cyane cyiteka gufasha imiryango ibiri si easy si kintu cyoroshe examine not ndende ariko vraiment urona yuko ya bikoranye mutsima mwiza cyane Fidela Imana guheza giraho uri n'umujyango wawe mwese eka shimire na mwese mguma mwiyumvira ino miryango ikenye diaspora mwese mwese abantu bose bari hanze abantu bashaka kujya ahantu batandukanye mugasurura amafaranga arenga naya hejuru naya ariko umuntu kwicara asa kiyumvira ati reka nkore ikintu cyiza ku mana nkore ikintu cyiza ku miryango ikenye ikintu cy'amateka cyane none no musima ntabona tumusizemo umunezero udasanzwe urazi umunezero Fidela aza kuronka nawe nyene ku mana cyane ivyo ariko arakora Imana icimworohereza rero twese twitanze umwanya wacu Imana icitworohereza mu byo turi ko turakora natwe kubera yuko twitanze natwe imyanya yacu kandi bikurikira murakoze cyane rero namwe mwese mukunda Isaac TV murakoze cyane umushinga nahe wa Ansila ndamushimiye cyane yadufashije cyane nawe nyene mu kudeplasa n'ibindi nawe nyene n'umwanya wiwe yahagaritse ibintu byinshi ari gukora akazi kiwe aragahagarika ati reka nange ngende ndanje shire kuguru kwa muri kugwa byiza Juma Jux no nyine ndamushimira afashe kamera umwanya munini mwese ndabashimire maze mbwiraho muba mubahwe bye.